Investigator. Mayelana nale alone ngikhiphela umndeni wakho.
What's the next step?
Conception is not the problem. Keeping the baby is.
Uzolala na George.
Makoti lenka.
Inyama ngabuzo wakho makoti uyihamba.
Usho kanjani?
Kwena ratanga ngiswarazwara. Asala.
Kamina mina ngeke ngakujolele.
Manje ngitafula ke manje.
Scandal. Weekdays at 7:30 on E!